mu kigana cyo munsi tugiye kuvuga ku ruhara rw'ubumenyi no guhinga mu gutorera inyishu abatati ari hagati y'abantu imirwi amashyirahamwe canke abatati ari hagati ya leta n'abanyagihugu bimwe mu bintu bituma amatati adatorerwa umuti ni ukubura karyo hagati y'abafise ibyo batumvikana ko kuyaga kenshi na kenshi ugasanga ibibazo biri hagati y'abantu canke imirwi bitorerwa umuti ari uko biciye mu manza canke mu ngimba yamara nk'uko abahinga babivuga amatati ashobora gutorerwa umuti mu gihe impande zose zitegereye bumwe mu buryo bumaze kwerekana ko utsinzwe adatsindwaho kandi ko uburyo bwiza ari uko impande zose zumva ko zitsinze arivyo bita win-win situation mu cyongereza umutubire bw'ikiganiro cyacu cy'umunsi ni umutegetsi yagize uruhara mu bikorwa bitandukanye byo kumvikanisha imirwi yari ifitaniye amatati n'ubu akaba aherutse gushingwa amabanga yo kurongora umurwi w'igihugu mu Burundi ujejwe gutatura amatati hagati ya leta n'abakozi umurwi wiswe Comité National de Dialogue Social uyu mutegetsi si ubundi rero ni perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze hararongoye Burundi uruhara rwiwe mu kumvikanisha imirwi ifitaniye amatati ni uruhara rwatangiye kuva mu myaka mu gihumbi 2010 igihe yumvikanisha amashyirahamwe y'abakozi na leta y'u Burundi ayo mashyirahamwe y'abakora mu byerekeye ubuvuzi eka n'abigisha ivyo vyakurikiwe n'uruhara yagize mu biganiro abanyapolitiki b'Abarundi bagize Sante Egidio aho ni mu gihugu c'u Butaliyano tutarinze rero kwatesha akanya reka duhe ikaze perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi muri aho perezida Ntibantunganya
yego ndaho ndakomeye kandi ndibaza yuko nawe mukomeye kandi n'abatwumviriza yuko bakomeye
turaho twese turakomeye ni vyiza cyane rwose
yego tubishimira Imana
yego tugiye rero kuri ubwo buhinga eka n'ubumenyi mu byerekeye gutatura amatati kumvikanisha abantu eka kumvikanisha abari mu biganiro bafitaniye amatati haraheze umwaka n'igice mu ushinzwe amabanga yo kurongora umurwi ushejwe kumvikanisha leta n'abakozi nk'uko twabivuze umurwi wiswe Comité National de Dialogue Social murashaka kutubwira ibyo mumaze kurangura gushika ubu
ntawovuga ati tumaze kurangura ibirenze byinshi kuko uyu mugwi nawo nyene naho washinzwe mu mwaka w'2012 sinovuga yuko uratera intambwe ikomeye hamwe wogira uti ni mugwi ushimishije cane gose mugabo icyo umuntu yashimikira ko cane ni icipfuzo catumye abo biraba bashika aho biyumvira gushinga uwo mugwi babyumviriye rero nk'uko bivuze mu ntango za ikiganiro igihe hari hamaze imyaka myinshi mu Burundi usanga amashyirahamwe y'abakozi ashamiranye cyane n'abakoresha cyane cyane amashyirahamwe y'abakozi bari mu bya leta aha rero nk'uko bivuze harashitse mu mwaka wa 2009 imyaka 2010 aho jewe bansaba gufasha kugira ngo habe ibiganiro hagati y'amashyirahamwe y'abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi hamwe na leta y'u Burundi hanyuma harasubiriye kandi haraba ibindi biganiro hagati y'amashyirahamwe nyene y'abakozi mu by'indero na leta y'u Burundi icyo nakubwira muri icyo gihe ntibyari byoroshye na gatoyi kuko ni naba nibuka neza kuko naheze imyaka 10 ibiganiro hagati y'ayo mashyirahamwe y'abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abakozi rero byamaze nina nibuka neza amezi 6
intambamyi zari nk'izihe ko mwavuze ko bitari byoroshye
intambamyi wasanga umwe wese ashaka kudadaza imbere ya byose ahagaze ku cyumviro ciwe abona gusa yuko uri imbere yiwe ari wenyine n'amakosa hanyuma hatigeze rero kuronka uburyo bw'ukwereka yuko habonetse inyishu biciye mu biganiro umwe wese akumviriza uwundi hama akaboneka inyishu umwe wese agira icyo agira ati noterera ngaha urya byogenda neza biza byorohereza atari bo gusa mugabo cyane cyane biza byorohereza n'abo bose bafise imirimo yo kugirira ineza no kuvuga abenegihugu bamaze kubyumva rero byarashitse baca bagenda ubona bateye imbere gushika nabo bashika ku masezerano bagize mu mwaka wa 2010 none kubwira rero yuko inyuma amasendika ubwayo hamwe nyene nabo bakoresha umukoresha wa mbere mu Burundi kabuzi uko ari leta nawo yongeye kandi ikagira umurimo wo gushinga amabwirizwa n'amategeko bintu bigendera ko bareje barumvira batereka turabe tuganire turabe n'ahandi ingene bigenda ko tutoronka ikintu twokwa duhuriramwo turaturaganira aho kwama dusanga umwe wese agenda hakoresha ashaka gukoresha ingufu ngo nayo yoshika kuvyo yumvira vya muteza imbere
ubwo buhinga ubwo buhinga mwakoresheje turabugaruka ko ariko muravuze ikintu gihambaye cyane rwose muri ivyo biganiro kimwe mu ntambamyi nta muntu yashaka kumviriza uwundi tubwire uruhara rwo gutegera no kumviriza uwo muri kumuganira ukuntu ruhambaye
ega jewe ibyo osa bitanguriye ngaho nagenda bimenya no mu nzira za politike naciyemwo kuko naraciye mu bintu atari bike nabonye yuko ubwa mbere abantu banana ngo ntibashobora kuvugana mukanya wavuze ibyafane jidio ariko ahanagira ntomore gatonyi mugabo dagava kubyo bakoze kuri ibyo bituba gishinga uyu munsi fane jidio buriya jewe ngira umukuru w'igihugu mu mwaka w'1995 nari ndasabye abayirongoye harimo uyu wasigaye ari Cardinal Matteo ndabasaba ndi je ndabona yuko mwafashije abanyamuzambike kugira ngo baganire inyuma y'intambara muzi abari muri kiriya gihugu gushika n'abashaka ku masezerano yatumye intambara ihera mu 1993 ni none ko ndabarutse kimo turi mu ngorane natwe nimwodufasha barabaza bati none uri umukuru w'igihugu urabidusabye ndabibasaze mu bitangure buhoro buhoro amarero babitanguye babitangura nyene batashize hejuru baragenda bakavugana n'abantu abasuda ba leta y'Uburundi batumako hari abari mu muhari CNDD icyo gihe bitwa CNDD gusa batumako hari n'abandi wabona yuko afijuja mu gihugu mu mashengero batumako inyuma batangura ro kwiyumvira ingene uwo mugambi wobandanya hanyuma aho abereye gutebagaza ubutegetsi bwanjye ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi mu 1996 urabona ntakunda abantu bagira ibiganiro byaboneka yuko arizo bikenewe rero abari bafashe ubutegetsi jamereza ngaha ntugire ingorane abari bafashe ubutegetsi rero baragiye barabaza muri sana jidio barabwira aho bari bagejeje bacatangwa kuganira bafatiye kuko twari twatanguye urumva rero kuganira n'ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu nakene cyane jewe ndabyemeza mu buzima bw'umurundi haba mu bya politike haba ni muri birero by'akazi cyangwa mbere no mu bindi
mutubwire mu majambo make cyane rwose uruhara mwa mwaragize mu biganiro vya Arusha turazi ko icyo gihe naho nyine bitavyorosha
uruhara nagize mu biganiro vya Arusha nuko cyane bitangoje urya abarundi barakunda kuza bibagiza igihe hamaze Uganda kugwa perezida Amerika ndadaye haragiye harawa kwigerageza kuganira harize bagiye byitanga byo mu kigobe byo mu kajaga ngo zahehe hanyuma haragera aho dusaba igihugu cya Tanzania giserukiwe n'uwaho kirongoye nyakwigendera perezida Nyerere twasaba yuko bogira ibiganiro hagati y'imigambwe ibiri yari imbere mu yindi mu gihugu no kutumbwa mu Tanzania Frodebu wari watsinze amatora yo 1993 n'umugambwe yitona wari watsinze umugabo wari ufite ingufu icyo gihe hanyuma rero Perezida Nyerere yarabaganirije aragira habona yoshitse mugabo hari ntambamyi kugira ngo bamwumvirize kubyo yifuza kubashikanako hanyuma abonye binaniranye arababwira ati jewe nta kundi mbona ngira ndagiye gushikiriza icegeranyo abakuru b'ibihugu muri kano karere bandumye hanyuma azofata ingingo unazankenegwa ndabyumvise rero je ndaciye ngenda iyaru intuze muri Tanzania kubonana na Nyerere na Perezida Mkapa ndababwira nti jewe nashaka kubasaba koko yuko mugambi kuganira mwugumako ndi mugabe gikomeye gihambaye buriya kandi umukuru w'igihugu tuzakubabaza uwo ari we wese ni nuko na mu Burundi abantu bicwa n'abariko baragwana bakicwa atariko baragwana rero banze murungike inteko zituma zikingire abarundi hanyuma tugire ibiganiro atangorane kandi ibiganiro umuntu wese n'abagwana bavugwa ari CNDD yari parti na parti politiki gihe baze mu biganiro hanyuma rero twasabwe kubipanga rero niho ubona inyuma habaye kudeta bagira batindi bantunganya agiye kuganira n'irya migwi niko bavuze mugabo urahoda inyuma ibyo biganiro byarabandanije kuko kuko inyuma byaci bitunganwa neza naho byagiye birafata ingorane kitari nke zatumye abange imyaka ibiri ikenerwa kugira ngo bayijemwo byoroshe naye ahandi iyarusha nariyo kandi nkozorongoye igihugu kandi natera mu byonzi naraterera nk'umugugu uhazorongoye igihugu naraterera nk'umuntu ari mu bari mu mugambi sa Abanya Frodebu wari watsinze amatora kandi yari azi neza muri bose ibyo nka president Ndadaye yifuza gushaka gushyirana ko igihugu
ibyo biganiro n'ubuhinga bwakoreshejwe tura bigaruka ko ariko nashaka ijambo umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika n'itangazimo muri aho murakomeye
Mwana ni zomakuni na mimi. Ema kwenye jambo mani chini ni kuzako kwa itaviri.
Nchi za chini kuhusu mkoze.
Nangu basi ni kwa mwana mtu ni hajima yule jina kwa mbazi kwa ise hanga kwenye da unda wana isha waka kwa amatati ya chumu kakande urewe sujabu ufatu mwanya wako ganira aga nira kuruhande rigi nyunguze utu mwamo viganiro ajya mu biganiro mbere yo kujya ku bandi gukemura ikibazo no kabanda kubara inyungu zibirimo cyane 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 cyiza gukemo niko kwinde ajyana mwire kwigisha ibintu numve ko niba hari icyizere cy'uko hari icyashoboka umuntu atabanje kureba inyungu uzanga kugira ngo umuntu azagire ikintu kindi abanza gutekereza no ku buryo ikibazo cyakemuka ahubwo abanza kubara icyari busarure n'ibyo ngibyo icyari busarure n'ibyo biganiro yo gukora aho ngaho
murakoze Simoni te nitangarika tuzo mwicho kibazo na subanukiwe ni kibazo president Ntibantunganya
za umengo washatse kumenya yuko atacho kuba kugira ngo niharinde gushika abantu barinda gushamirana
akaba kandi avuga ko kugira ngo baje no mujyaniro aba kenshi akenshi abantu bashira inyungu zabo imbere hatabaye ibintu inyungu bosha gutora inyishu z'amatati
dushora gutorisha z'abatate utagiye uraba neza inyungu umwe sakurikirana gusa iyo uri kuragerageza fasha abantu uraba inge dugenda wegeranya izo nyungu umwe wese akabona yuko atajya yumviriza uwundi ku nyungu yiwe nizo agira ngo arafisewe zishobora kugabanuka canke mbere zikagenda n'akagirire nisho gituma buriya uzorabe muri ko munaganira naho kuba muzima bwa misi yose ubwa mbere murabana nabi cyane mwese akaza agira ati nije nkomeye nije mfite ingufu uwo ndi ntacyafise avuga ahubwo nakurikirije ibyo natunganije urashobora kugenda kubiraba mu biganiro byagiye biba haba mu Burundi no mu Rwanda harabaye ibiganiro mugabo iyo umuntu agiye rero yigira akagama rugano ko tuvuga mu Kirundi usanga inyuma ibiganiro atabishika niba usanga rero haba uruhara rukomeye cyane kuco twita umuhuza cyangwa umufasha cyangwa umworosha kugira ngo ziganiro bihe uwo mwosha rero ategerezwa kuba umuntu ari umugabo ari umukenyezi w'ijunja akategerezwa kuba kandi umuntu ibyo bibazo abitegera abizi neza hamwe amenya ati urya abijya avuga birafite ishingiro canke arahaye ngize urugero hanyuma kandi hamwe ashobora no kugira ijambo ababwira bakagira bati kuyo muntu abivuze uku tutabigize kuno turashobora gusanga tugiye mu nzira atariyo burya rero iyo mujye kuganira icyambere gikomeye ni ukumenya gutora neza uza kubafasha kuganira cyangwa urwego ruza kubafasha kuganira mukamenya ko ari urwego mwiza igiye mwese kandi mukamenya ko ari urwego cyangwa umuntu afite koko kubona bose kurunganwe ku nyungu zabo mugabo kandi afite ugushaka n'ubushobozi kugira ngo babafashe gutora umuti kuri ibyo bibazo babona bobo byari bitanguye kubarengera
kandi n'impande zose zikaba ziteguriye kugira icyo zihebye ari bimwe twita win win situation bose impande zose zikagira icyo zikuye muri ibyo biganiro mwavuze ijambo ry'ukunana iryo ni ijambo rikomeye cyane rwose bari mu biganiro eka canke ngo bafitane amatati badakwiye kwama bariko baragumako reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi ishimwe Salomo muraho murakomeye
neza
turakomeye muri hega Salomo
ndi butare mu Rwanda
ni byiza cyane rwose murase kibazo murase icyumviro
ego ufite ikibazo ariko ufite n'icyumviro ariko ndahera ku kibazo ndabanza ndashaka kubaza perezida wa CHSE w'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya ikibazo iyo amakimbirane abaturage bafitanye amatati societe civile na kuboko kw'amahanga kuba kurimo kugeraho abantu bafata umwanzuro ubwoko bumwe bukica ubundi ese bo nk'abanyapolitike baba barongoye igihugu bahagarariye abandi barebera inyungu z'abaturage biterwa n'iki kugira ngo bigere ku ntera y'aho umuntu yica undi ari we muntu ufite ububasha bwo kuba yahagarika kandi mu by'ukuri iyo migambi yose itegurirwa mu gihugu cyiwe abafite ububasha ayobora cyangwa haba mu nzego nabo ubwabo ntabwo babumvikana kugera aho bajya n'ubundi kuri izo matihugu n'ubundi urebye arizo ziteza amakimbirane mu baturage biterwa n'iki ko tubona iyo habaye amakimbirane muri Afurika abaperezida bakuru b'ibihugu cyangwa abarongoye ibihugu batafata umwanzuro ukomeye wo guhagarika ayo matati mu basivire ahubwo ugasanga bo barahora mu bintu by'ibiganiro kandi nyamara ibiganiro bo bafite ububasha burenze ubwo ibyo biganiro imbere mu bihugu byabo koko niba ibyo bihugu byaba byigenga cyangwa ubwo bitakabaye ibyo byaba ari byahinda byitwa ubwigenge batsinze igikarito mu maso nyine batatu
mwavuze ko musi ni icyumviro mu shaka gushikiriza icyumviro ubu cyangwa atangwa abishure abahinyishwa
abanza duhinyishwa icyumviro ndagitanganye
ego American sabe bakugumize ku murongo reka president ntibantunganya mu gihe cyo mubwiye ishimwe Salomo ku cyo kibazo gihambaye abajije
ari umunyarwanda aratubatsa ne gose kuko kahise canke uko bafite wabo amateka y'ico gihugu arazerekana ugiye kuraba nk'inyo cyo gihugu cyagi gitunganywa na cane cane inyuma yuko haje abakoroni imbere byabaye ico kimwe no mu Burundi ukabona ingene abakoroni bari bafite intumbero kugene basoma ku Rwanda bumeze cyangwa ku Burundi bumeze hanyuma bakibaza bati ku neza jacu ku nyungu zacu byotunganywa ku ubatagiye bumviriza neza icyo abanyarwanda cyangwa abarundi nyine bipfuza hanyuma bikanashika mbere naho indongozi abarongozi bamwe bamwe bafata iyo nzira ariyo yahavuye buhoro buhoro ku myaka y'1989 ishikana kuri hojya bwoko ryatwaye abatutsi mu mwaka w'1990 ibyo arabyumva hanyuma kandi rero igikunda kubabaza ni uko usanga abantu bagiye bibaza ngo inyungu zacu tuzozishikira tuzikomeze kuko turi kumwe na naka inyuma y'ibihugu cyacu cyane akumviriza inyungu za naka agaheza wewe akitunganya akiraba umengo ashaka gushyira imbere izo nyungu aho rero si ku Rwanda gusa si ku Burundi gusa turabibona no muri Afurika n'ubu ugasanga bitugora kumenya yuko natwebwe tubise ubushobozi nk'abandi turafise ubushobozi nk'abandi najya ndakubwira kuko kenshi turi bagere ko turi abantu nk'abandi jeye duhuye n'abantu abo muzungu aricyo ndabwira ndi Imana yaturemye cyo kimwe twese iduha ubwenge bwo gutandukanya icyatsi n'ururo bwo gutandukanya ikibi n'icyiza nta ngorane nogira yukumva yuko natwebwe anyafurika natwebwe abarundi natwebwe abanyarwanda hagati yacu dushobora kuronka twebwe nyene uburyo dutorora inyishu ibibazo byacu nama ndabisigura cyane cyane mu Burundi mbwira abarundi ndi je ngikura ukunda kuvuga ni ndagiye impene cyangwa ndagiye inka ukabona nk'abantu bafite inzoga bikora inzoga bagiye kugemura kwa naka narumva abantu ariko ravuga ngo mbega izo nzoga zigiye kwande ngo reka tuzikurikire tuze kumviriza ijambo rizizanye nicyo gituma uba mu kirundi cy'umugani ngo mu kinyarwanda urimwo ngo umugabo ntavumba inzoga avumba ijambo ushaka rero yuko haba mu gace ko hasi mu gihugu haba mu ntara mu gihugu hose ibintu byamo bigenda neza nuko abo bose bumva yuko koko bafise ijambo ku bibazo byabo bya misi yose bafise n'ingene bashobora kugenda bishikiriza kuko iyo bishikirije ni ucora naho ingore zishobora kuba nawe uri umuyobozi ukamenya uti reka ntore umuti hakiri kare bitarinze kujya kure ngo bizongore kudadanura mu myaka iri imbere
ego ishimwe Salomo mwa Musene n'icyumviro zuba ku ijambo
icyumviro mfite nge nuko bitewe n'amakimbirane akomeje gukwirakwira muri Afurika kuko nk'ubu ngubu turi kubona na Nigeria yakoze impinduramatwara ibihugu by'Iburayi bivuga ko ari uguhirika ubutegetsi gutembagaza ubutegetsi byabayeho na Afurika yunze ubumwe irangije kumira Nigeria ariko nyamara abo bayobora ni babanje kureba ese ni ukubera iki abasirikare bafashe umwanzuro wo kujya guhirika ubutegetsi uretse no muri Niger n'ahandi n'ahandi muri Afurika ikeneye Afurika yunze ubumwe Afurika duhuje ubumwe leta zigabanye ibintu by'imyemerere itandukanye bashake amadini amwe ahoraho kuko nk'ubu ngo birababaje kubona intambara yo muri Sudani imaze amezi ane ikaba imaze amezi na Afurika yunze nta kivuga twiga twumva Amerika na uni arizo zisakuza kandi mu by'ukuri Amerika n'uko bateje izo ntambara ibihugu bikomeye biharwanira njyewe numva izo baringa zaba zihagaze twebwe nk'urubyiruko Afurika ukiyitiburaniza tukubaka Afurika yigenga Afurika yigenga mu magambo Afurika yigenga mu bikorwa tukabasha gukumira aya makimbirane n'intambara zafashe muzano ku mugabane wa Afurika ibyo bitekerezo mbona kuko imiryango ihari ni baringa kuko ntabwo umbwira Afurika ngo irimo imiryango irenga itanu ngo y'Iburasirazuba ngo amajyepfo ngo amajyaruguru y'Iburengerazuba kandi turi Afurika niba turi Afurika ni turi Afurika ntabwo turi igice cy'Iburasirazuba kuko birababaje kumva ngo muri Kongo abantu barapfa ariko ugasanga ngo hariyo ngo ingabo ngo zo mu gihugu runaka zitabasha guhagarika ubwo bwicanyi twebwe Afurika dukwiye urubyiruko izo baringa zikwiye kuva twurubyiruko tukubaka Afurika twifuza yigenga mu bikorwa atari Afurika yigenga mu magambo atari igikarito badushinze mu maso twebwe tukabona ubwigenge buhagije ku bintu byacu ku mutungo wacu ku mutekano mu bikorwa byacu byose bya misi yose Afurika dukeneye ubwigenge njye numva ari icyo gitekerezo nari mfite kugira ngo ayo makimbirane yose abashe guhagarara murakoze
murakoze ishimwe Salomo Perezida Ntibantunganya icyumviro cya Salomo mu kivuga kuri iki cyane cyane igihe ariko avuga kugaruka rukwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo habe Afurika y'ubumwe
erega mwebwe twavuga byo kuganira ni uko nyine urumva nk'ubu mwebwe muri rya Amerika mumuhaye akaryo kumushyikiriza icyumviro cyiwe aragishyikirije je turiko turavugana wewe uri kuradufasha kuvugana mugabo ndazi yuko hari n'abandi mu Burundi mu Rwanda muri Congo muri Tanzania mu Buganda hehe bazi Kirundi bazi Kinyarwanda bamwumvise bakumva icyumviro cyiwe bakita karaba ati mbega none icabuze kirasishingiro kuri jewe kirasishingiro kuko koko ugiye kuraba Afurika turafise ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Union Africaine hanyuma tukagira mbere dadi bashyirahamwe mu turere afite kuzaraba ibibazo mugabo w'ishyiryo bwa mbere ku iterambere hanyuma ugasanga amashyirahamwe arafise n'inzego mbere zishobora gufasha iyo habaye ibigoranye nk'aha muri kano karere k'iwacu avuze aravuze igihugu cya Sudani igihugu cya Sudani jewe ndavuga yuko ari igihugu kiri mu mashyirahamwe mu karere menshi harimo IGAD harimo ishyirahamwe rya Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs hariho ngira ngo n'ayandi mashyirahamwe mugabo ukaraba uti ayo mashyirahamwe none kurya ngorane zo muri Sudani ariko arafasha iki ubu ibiganiro byinshi birari igihugu cya Sudani urabona yuko bibera umengo mu gihugu cya Arabia Saudite ugaca wibaza uti none buriya abanyafurika uko abivuze wenyine nta kintu tukubona twoshobora gukorera igihugu cya Sudani aha rero niho hariho ibyankenerwa byo kuraba neza yuko uko twatunganije aya mashyirahamwe y'uturere kugira ngo arangure iyo migwi koko twabitunganije neza kugira ngo abari habaye ikibazo abe buno nyene ashobora gutegira intumbero kugira ati dutunganye uko twokubiriza abantu cyane mbere ngo twurungike ngo gutya kugira ngo ingorane zirungwe umuti hakiri kare
ikibazo cy'uburyo gishobora kuba ari intambamye muri byose
buriya uburyo ego kirashobora kuba intambamye ariko rero iyo mwumvikana neza ko kugiye mu kibazo cha ikibazo ari muri politike cyangwa ari muri ibinyene by'akazi ko twari twabitanguye ikibazo cy'uburyo inyuma kiraronka inyishu nta nawe biraho dakoye kwaza umwumvikanye neza tukogenza uku ngo ubone yuko ariko ari cyo cyagoranye hari naho mbere ushobora kugira uti ko twamaze kubiganya twibigenza reka dusabe abadushigikira abayishiramo ry'abanyaburaya abishira hamwe rya onica de cane ugasanga biraje mugabo muguma mucanamwo umwe wese akwegera ukwiwe usanga ubwo byo bugora n'uko ugaruka kuri cyacyo bazubabaza ubwa mbere ugashusanga nk'umuntu akagira ati je no kugira kwa naka yo ubwo buryo ugasanga uwo naka nawe yifitiye n'izindi nyungu yahande ziwiwe inyuma hari na usanga mbere zanga ubu washiramwo zagize ukorera wa wundi aho gukora kuri cya kibazo kibaraba mwebwe gene abanyafrika
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ishimwe Eve Mutima muraho
muraho neza ijwi rya Amerika
turaho turakomeye muri he ya Ishimwe
gerere nani Goma umurwa mukuru w'intara ya Amajyaruguru mu burasirazuba bwa
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro
ikibazo na hoze nyikurikirana kiretse nyine ku bituma Afurika yacu ni ukuri nyine itatera imbere bijyanye nyine n'imiryane kuba wenda buri kibazo kireba igihugu ibindi bibonaho ko atari ikibazo kibareba kandi nyine twakagombye gusenyera ku mugozi umwe kugira wenda ari icyo twakemura mu bihugu bituriye nyine umugabane.
Murakoze Ishimwe Eve Mutima Ishimwe nawe nyine asa n'uvuze ikibazo cyashikirijwe na Salomo ko abanyafurika bakwiye gusenyera ku mugozi umwe mwavuze Perezida Ntibantunganya ikibazo gihambaye cyane rwose cyerekeye bamwe mu bategetsi cyangwa mu nzego usanga akenshi zigiye gukorana n'abantu bafite izindi nyungu ubwo ntihageze ko muri Afurika nk'uko abirirwa barabivuga abatari bake batera kamo ko haba ikintu bita uhindura ukuntu umuntu yumvira ucogeza niwe bavuga neza cyane rwose paradigm shift kugira ngo ubwonko bwa Afrika buboneke eka twavuze uburyo ariko nkuko mwabivuze ibihugu bigiye hamwe inyishu zotorerwa umuti zigatorerwa umuti cyane cyane hagati y'abanyafrika izo mu bivuga kuri
icambere nuko abanyafrika tumenye ico turi muri kino gihe ku isi uko isi meze urabe muri kino gihe urona yuko ahantu hose twabona yuko hari ingufu zikomeye mu byerekeye bibi by'ubutunzi ibi bya gisirika y'ibiki ubona yuko umengo afite ijisho cyane riraba kuri Afurika uyu munsi urabe haba ibihugu bya Buraya haba ibihugu bya Amerika haba ibihugu by'Ubuyapani abahehe urasanga abantu Afurika n'umukobwa mwiza cyane ashimwa na bose bose bipfuza icyo rero uwo mukobwa yotegerezwa kumenya ni ukwitunganya neza akitunganya neza ntihagire abamutwara mu bitari ibyo Afurika ugiye kuraba ubutunzi ifise mu matungo kamere yaba aya matungo y'inzahabu y'ubundi butare bwinshi kenshi dukunda kuvuga amazi turibagira izi nzuzi zikomeye dufise uruzi rwa Nil uruzi rwa Congo inzuzi za Niger anagira ngire nje akantu mvuga mbega urazi yuko igihe abanyaburaya bahura mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1885 bashaka kuza kugabura Afurika bavuga ngo kugira ngo habe ukwishyura n'ukwizana mu gukoresha amazi ya Niger na Congo mu gutembera muri ibyo bihugu ibyo nabyo turakunda kubyibagira ko dufite amashyamba meza menshi rero icyo Afurika ishobora kugira uno munsi ni ukumenya yuko ubu iri kiraba icyo ni ukwita mu Gifaransa centre de gravité y'ama intérêt twitunganye rero kugira tuzokuremo inyungu natwe ahubwo ritusanga kuko mu byaka iheze abantu bazasoroba iwacu ahubwo twebwe dutunganye ingene umuntu yogira kinze kinikiti muri Afurika akironka agihawe na twebwe abanyafurika kandi akakigura ku giciro cyacu sinzi ko abantu banyuva ngaha jewe mvuga ndakunda kubwira abantu ndi burya Afurika ukurikira buno munsi ni nk'uko igihugu cya Shine cy'Ubushinwa cyari kimeze mu myaka y'igihugu 1950 ndibuka umuntu yanditse ati kara Shine se réveillera le monde tremblera la ushu no munsi ubushu no munsi ni igihugu cya kabiri gikomeye cyane inyuma ya Amerika yongera iwanyu ni igihugu ubona gisijamo n'ijunjo ubu mu gutunganya iby'isi. Ubu rero ndabona yuko na Afrika mu myaka iri imbere kubera ibintu byinshi dufise izoshobora kuba ifise uruhara rukomeye cyane. Igihambaye nuko abarongoye Afrika muri kino gihe ibyo bitegera ukabikorera ko na cyane cyane igihambaye nuko urugwaruka ngo bitegera neza mukabona yuko arya amanyembwa twaguyemo mu myaka yahera ari amanyembwa yaduteje isoni muri byinshi aho gutoraba kure tukanyine twitunganya kugira ngo baturondera bazosange koko turi umugabo yitunganije mu rugo tukavugana nabo ku nyungu zabo na tricanye ku nyungu zacu twese tukagira ikintu kizotuma Afrika tubona yuko mbere nibituma tugira aturondera hino hino ahubwo dusanga batuzanira ubwo buryo natwe agateka kacu tukagumanye mbere turakomeje.
Ego be muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ariko nkuko mubizi kugira ngo habe iterambere ibyo bihugu bitezwa muri Afurika bitezwa kuba biri mahoro muri iki gihe hari ibihugu byinshi birimo umutekano muke hakaba rero nkuko twabivuze imirimo itandukanye amashyirahamwe atandukanye ibihugu bitandukanye bigiye mu biganiro bigakoresha bwa buryo bwiza ari naho ayo matati yose yoteba akarangira. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na John. Miriwe neza John, muratwumva? John, muratwumva? Alo, muratwumva? Ndumva telefone. Muratwumva? Egera telefone uvuge cyane tukumve. Ndumva umurongo w'ibitameze na neza reka tugaruke kuri mwebwe Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Mwavuze ibintu bitari bike bihora biba nk'intambamyi igihe cyose hari amatati. Mwavuze imishyikirano mwagiyemo mwakozemo uruhara ihambaye cyane rwose mu bihe bitandukanye. Twavuze kandi ko hariho n'igihe kenshi na kenshi abaja mu biganiro bagenda bagiye gushikiriza ibyiyumviro byabo batagushikaho no kumviriza usanga ari ikibazo gihambaye cyane rwose. Ikintu mwubwira nk'urwaruka cyane cyane mwavuze ko hakwiye guhinduka urwaruka rukava muri ayo manyembwa Nyafrika menshi bagiyemo haba mu Burundi cyangwa ahandi aho gushikaho baryana bisunze amoko. Ikintu akamumotera kugaruka muri iki gihe nakahe ku vyerekeye gutorera inyishu amatati eka no kushira hamwe kunga ubumwe akamumotera urwaruka nyaka
hariho umukuru w'igihugu mu Burundi nyakwigendera Yohani Batista Bagaza niwe yahora abwira Abarundi igihe yashaka ubutegetsi ati byose bizova mu maboko yanyu. Ngira ngo umuntu ntiyo kumva aya maboko gusa dukoresha mu gukora iki cyangwa kiriya mugabo na maboko kandi ugiye kuvuga nidutangura kwiyumvira mutwe wawe ushaka kwitunganya buriya iyo ushaka ko ibintu bigenda bihinduka mu gihugu cyangwa muri wewe ubanza kwihindura mu mutwe wawe ibyakuzingamitse ukabyikuramo ukabirengera. Nicyo gituma nko mu karere k'iwacu eka mbere no muri Afurika dutegerezwa bwa mbere na mbere gukingira urugwaruka rwacu abari mu myaka kuva mu mwaka zero gushika mu myaka 30-40 turaze ingorane twagiye ducamo. Ntiziba ingorane ziyazingamika ahubwo ziba ingorane zigira ziti mabana mwe murabe icyo muzogenda mu nzira, wa mwana w'umunyarwanda umenye icyo uzogenda inzira, wa mwana w'umurundi umenye icyo uzogenda inzira, wa mwana w'umukongomani umenye icyo uzogenda inzira. Icyo ni cyambere. Icya kabiri tumenye yuko ata muntu n'umwe yogira ngo ndikwije byaribonekeje kandi umuntu yamakenera uwundi. Uwo wundi rero kugira ngo agire icyo akumarira ategerezwa kubona yuko umufata umwubaha ukwari. Nicyo kimwe n'ibihugu urya igihugu kugira ngo kigire icyo kimarira ikindi ni ukubona yuko ibihugu byenda byubahana. Ubu rero jedewaza yuko ikintu cyangenerwa ari uko kugenda bivuze Afrika imenya uko itegerezwa kwa yitunganije laba iyi nama iri kirabira muri Afrika yo mbere umengo yahetse no mucanga yahetse ibi bita BRICS. Urabona Afrika ubwa mbere yarimo hari igihugu kimwe Afrika y'epfo numvise mu kanya yuko bayemeje yuko ari bigo bibiri bishobora kwinjiramo bindi Ethiopia na Misiri Egypt ndibaza yuko kogeza kugenda aho tugira tuti mbega twabipanze neza ko dushaka ko Afrika ku isi yubashyubahirizwa nk'igihugu kikomeye Union Africaine yubafasha gute kugira ngo tujye dupanga tuti aha abantu bo kwinjira gute abo kwinjira gute urabona mu minsi izazoza ibibazo sindi ko abantu babibona buriya uko isi itunganije uno munsi nuko nukwavuye inyuma y'intambara y'isi yose ya mbere urabona ari yuko uko kwitunganije uyu munsi abantu ariko aragira ati birarenze inyigo zafashwe Afrika itari ikukira inyigo zafashwe hari ibihugu bitarakomera cyane navuze igihugu cy'Ubushinwa n'ibindi bihugu ubu hagiye kuza ibintu bishasha harashobora kuza icyo bagiye bagira bati turondere ibihugu byo muri Afrika byinjira nk'ibihugu bifite ijambo muri conseil de sécurité bitanuzeye membre permanent du conseil de sécurité tuziteguriye gute kugira ngo tuzomenye ngo hujyamo naka hujyamo hehe atari ku gihugu gusa ari ku neza y'iyo Afurika tugira ngo turasangiye tutabigenje gutyo tuzaruka tutategera neza icyo ubwo bumwe turondera urumva rero ubwo rwaruka nibyo tuta gutangura kugenda guyumvira neza rukabipanga hama mbere rukabyumvisha n'abarongoye ibihugu byacu kugira ngo biba aricyo bigenda biba bagenda bashyira imbere aho hose bagenda bavugira Afurika
yego meye bakatsimbateza n'amahoro mu bihugu byabo tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumiza iradiyo nkuru y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Vincent muraho murakomeye
Hello.
Vincent Matumba.
Ndabumva neza.
Wegere kuri ahari rwamo kugira ngo ushikirize ikibazo n'icyumviro.
Ndabumva neza. Begera.
Ura hantu induru ariko.
Oh, nenda hantu mu muhanda. Mu mande mu modoka mesha tembera niduga.
Ja kuri gatoyi hanyuma ushikirize mu maguru masha ikibazo cy'icyumviro. Vincent reka turaguhamagara mukanya
turaguhamagara mukanya
numva uruhantu habi cyane rwose reka duhe ijambo undi munywanyi radio y'ijwi ry'Amerika twagira izo Marcela muraho Marcela
muraho neza
rego turaho muri hega Marcela
ndi Kigali mu Rwanda na nyakubahwa perezida ndamuramukije ariko
nabaza
ikibazo kimwe
yego
mukomere cyane nyakubahwa perezida yego nabaza ikibazo kimwe kijyanye n'amataxi cyangwa se amakimbirane
yego
avuka hagati mu bantu ariko rimwe na rimwe ugasanga umuntu wabaye umukuru w'igihugu nyakubahwa ndagira ufite ubunararibonye muri politiki ugenda ariko kugira ngo umurwi cyangwa se umugambi warushyize hamwe mo indani imbere ucikemo kabiri hazemo kutumvikana kubera ibintu bimwe cyangwa ibindi kandi bataragera no ku butegetsi ikibazo cya kabiri hari igihe usanga umugambi ufatanyije cyangwa se inyeshyamba bakajya mu hanze nyenda mu ishyamba bagafata intwaro bakarwanya leta iriho bakaza kuyitsinda bakajya ku butegetsi ariko bamara kujya ku butegetsi ugasanga hatangiye kubamo kutumvikana gutoroka kwa bamwe bagatangira guhiga umukuru w'igihugu uriho kubera ko inda hari byose ari kumvikana abari bamenyereye gusahura no ku niheza ndonke ugasanga baribura wenda perezida ari kubabuza akaba babaye umwanzi wabo ugasanga isi agira ibibazo byinshi ukabibona no muri Afurika usanga ari byo byeze gusa abanyafurika ubwabo bakicamo kabiri ngo abanabara bo bari haruguru n'ubutayu bwa saro n'ubutayu bwa saro ngo ntibasa kandi bose ari abanyafurika umuntu w'inararibonye muri politiki yo mu karere ubona ibintu byaba biterwa n'iki mbese ninda nini n'uwagiye ku butegetsi cyangwa se ni ukwigomeka no kugira inyota kugushaka kujya ku butegetsi kuri abo bandi babari bafatanyije urugamba rwo guhangana no guhanganira intebe ikindi izindi mu gihugu
ibibazo
ego alo
ibibazo bihambaye duga ku ijambo
birakomeye cyane rwose birakomeye cyane rwose burya reka kuri ubu mfatire jyewe kuko nagiye mbona mu buzima bwanje ariko kuri jyewe cyane ku bandi iyo ugiye kugira politike ugende ufise intumbero kubwameje kigutumye uja muri politike nuko uvuga rero icyo ushaka gushikana kwene gihugu kwa nyagihugu kubaturage bico gihugu ubuguti ngirira mu politike ni wagenda ujanywe nuko yumvira ngo ndabona naka yaragize politike ngo yakuye mwibi boneka mu buzima bwiwe harabaraba mbere bagira bati mba matungo yakuye ngo ngwiki ahuzo wihenze kuko urashobora gusanga inyuma ari ico gusushije imbere wa munyagihugu wa muturage wagira ngo giye kuvugira ugasanga ahubwo na usigaye umukimbagira ko kumwe babazi ba mbere bavuga barikora uzorabe muri Afrika nzima abakuru y'ubu babona ko bagedeye koko gushira imbere ineza ya bene gihugu usanga kenshi muri tuvuga by'amatungo atausanga koko baragiye babisha mu mwanya munini cyane na mananga karorero kuri mwarimu Julius Nyerere muri Tanzania na mananga karorero kuri Nelson Mandela na mananga karorero kuri Nkrumah n'abandi usanga ari jambo barasize gose ijambo mu gihugu hari cyo washikanye ku gihugu nukuvuga rero yuko umaze kumenya uti nshakiki niho nshakira igihugu iki niho mbere n'ukwitunganya witunganya uruti harashobora gushika naho icyo nshaka gushikana ku gihugu nanjye bigirira ingaruka mbi mu buzima bwanjye hari ha usanga baragiye biyumvira neza igihugu mu bwo kuri inyungu zidahuje n'icyo yumvira ugasaga baragandaguwe naho nyine muri Afrika hari amazina menshi dushobora gutanga
ni bamwe bita intwari z'igihugu
ego hanyuma ugasanga rero inyuma abene gikuko barabuba kagira bati uyu muntu naho yapfuye ari kintu ashaka gushaka igihugu mu Burundi turakunda kuvuga umugani wa Rudovi kwa Gasore turaje ibyo yashikanye ko mu gihugu mu byerekeye guharanira kongera kugarukana intayo y'ukwikorya ku Burundi guhabuza ngo tuvuga mu Kirundi turavuga Amerika y'urudadaye harashobora kuvugwa n'abandi mu gihugu cy'u Rwanda bakora kuvuga abantu mu gihugu cya Tanzania harashobora kuvugwa iyo rero ufite iyo ntumbero naho byo kugora nibituma ugenda uboneka nk'umuhemu nk'uko bikunda gushika kuri bamwe bamwe
abo ni bamwe ni bamwe twagira Yezu Marcel yita abantu bafite inda ndende
nicyo gituma rero buriya iyo rero ugeze ku butegetsi uzi neza ushaka gushika igihugu umenya neza uti ntegeza kugira ibimfasha kugira udahashike ibigufasha cyane ni kwa gushaka kwawe mugabo kanini n'inzego burya muri demokarasi urwego rw'ubutungane rw'ubucamanza rurafise uruhara rukomeye cyane rwose iyo rwego rugoyagoya ibintu biragorana nayo iyo rukomeye cyane uramenya yuko ntagize ibigorana abantu bisuza amabwirizwa ayo mabwirizwa niyo radiyo ava ava muri babashinga amateka ava muri bakenguza amateka baba yatoye ku izina rya bene gihugu rero hari uwacekuriye amabwirizwa akamazi yuko azogira imbere yiwe urwego rumwotsa intahe kugira ngo yumve yuko byose byo kubikora yisunze amabwirizwa y'igihugu niba kandi no kugushaka no kubushobozi bw'umurongozi ari hejuru hamwe adatinya kubwira abantu ati wewe bikuragira biteye kubiri n'ibyo twemeye guharanira ku neza y'abene gihugu akabavuga hageze niko hakeneye no kubahana aciye mu nzira za politike aciye mu nzira agende za administration akabahana ntihagire n'umwe muntu yumva yuko mu gihugu yigize koko akagaba Uganda yigize koko udakogwa ko umuntu wese akumva yuko aciye kuri n'amabwirizwa ayo mabwirizwa aza akamufata kandi bose akabibona bakomeye ku gihugu gitunganijwe mu nzira ishingiye ku mategeko
icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose mu butungane twagira Yezu Marcel yavuze kandi n'undi murwi ariko aravuga ku byerekeye ukuntu umutekano udurumba niba mu gihugu yavuze n'abategetsi bashobora kuba bafite inyota y'ubutegetsi mu matati abahari ibyo byo mu biro bakwiye
erega harashobora kuba mu mategetsi abiyumvira bati ku nyungu zacu reka tudurumba niba ubutegetsi birashobora gushika none iyo hashitse naho tuvuga ibyo biva kudeta ugira abagira makudeta bavuye he n'abari mu nzego z'abazadezi hari ngaho baba basirikare cyaje afatanije n'abasivile n'abari mu nzego z'ngaho cyane n'ushaka gusanga bafise mbere na mu yindi mico y'igihugu haba mu batibwa gwizatunga bashobora kugira abantu bashigikiye hari na usanga mbere n'abantu bagira bati twe tubwije mu ry'Imana ugasaka no babirimo ico twese nakubwiye ndi hari inzego uteza kumenya neza izo byose ubonye rero abariko batagwa kuje muri yozira ukamenya gukoresha inzego z'ubutungane kugira zibasize ku murongo hakikare kuko ubaretse inyuma koko ari koreje bashaka byose ugasanga inyuma biragoye gusubiza ku murongo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Vincent Shumba telefone ya Vincent yagoranye aracara ahantu Vincent amatwumva
ndabumva neza muraho mwiriwe neza
nyarutsa ikibazo mukanya gatoye kuko telefone yawe iri ahantu hari nduru
anagari ikibazo ni igitekerezo gene ari mushimira kuko maje kugura namwe minota yarangiye ntabwo nabashe kuba ndi kumwe namwe ku murongo ku masaha yashize ariko ndasuza uwo mushinga nawe ubundi uwo perezida wacu w'u Burundi
murakoze cyane rwose hanyuma
muraho neza murakomeye
turakomeye n'amahoro
Evansa muriko muja hehe muri urwo rugendo rwanyu
mu rugendo rwacu nuko ndahantu okay ndahantu ku ibarabara ku muhanda nuko imodoka irimo ahita kandi noneho okay nabashije kubona kujya kuri Facebook mbona ko mwashyizeho isanganyamatsiko y'uyu munsi ariko ntabwo nabashije kuyikurikirana neza ariko reka kubaje kuvuga ko mba umunsi wose mba ndi kumwe namwe
ni byiza cyane rwose
ndashimira umushinga nawe
turagushimiye nawe Vincent ndabona telefone itari imeze neza ariko mu biganiro bizakurikira nibaza ko tuzoyaga muri ahantu hari agacerere tugarutse rero ku kiganiro cyacu umunsi cyerekeye cyane cyane ubuhinga n'uburyo bwo gutorera inyishu amatati nashaka musubire mutwibutse uruhara rw'impande zose eka mu gutorera inyishu amatati ikintu cyokorwa kugira ngo igihe cyose umuntu abafitanye amatati bomenya ko hari ibintu kenshi bategwa guheba eka bagahurira hamwe ntihagire utsindwa ntihagire bose bumve ko bagize icyo bakuye mu biganiro cyane mishikirano ikintu abantu bakumva cyane cyane ni ikihe Perezida Sylvestre Ntibantunganya
urumva aha byose biva ku gace cyangwa ku gice muba muri ko muraganiramo arawusanga ari ibiganiro bya politiki arawusanga ari ibiganiro mu biraba imigenderanire mu kazi kuko ndabikora muri kino gihe hari usanga hari ibiganiro mu byerekeye diplomasi zikomeye cyane rwose igihe cyose koko ni ukugenda uraba umwe wese mu baganira ahagaze icyo ashobora guterera ku neza y'icyo bahurirako iyo muri mu muryango hari icyo muhurirako n'umuryango wanyu iyo uri mu muganga nk'uko bavuga mu kanya hari neza muhurira ku mugambwe wanyu n'icyo wifuza gushaka ku gihugu hanyuma kandi yo bwo igihugu hari neza y'igihugu iyo neza y'uko mukamenya yuko yidashizwe imbere icyo wiki neza yawe naco kitaronka aho gishobora gushamikira kugira ngo naco ugitunganye giteri imbere neza nicyo gituma burya ubwa mbere iyo muri mu biganiro userukiye umugwi n'uyu banza wumve koko yuko ari uwo mugwi userukira atari agatwe kawe gusa agatwe kawe ubwenge bwawe buba umukozi w'uwo mugwi iyo rero kugira ngo ushobore kugira wishitse nukumva yuko uwo muri uwo mugwi ugiye kuvugira uhafise nko koko ijunja uko bakwemera mbaye nk'abarundi ati ko bakwemera hanyuma ko bagushigikiye wewe rero ukagenda ukoresha ubushobozi bwawe kugira ngo uhagararire inyungu z'uwo mugwi icya kabiri menya yuko ibyo kuganira uko winjiye mu biganiro si kusohoka usohoka iyo ushaka kuganira neza usohoka wungutse ku neza yawe muhurira mwese dufate ko mu gihugu ku neza y'igihugu cyo gituma uri kuraganira uraba wo muri poraganira ukamusonera ukwai ukamusonera araho ubona hari umugoye ugashaka kumwereka mu buryo bwinshi yuko muri kuganira bishobora mbere kumufasha nawe kugira ahaduze agashikidere mumaze gushika ngaho rero ibari byiza hari naho n'inyungu zanyu muzirongera inyishu mutarinze kudakurondera umuhuza cyakumworosha birashobora gushika rero naho mugira muti twe biratugoye reka turondere umworosha umworosha umuhuza mumwumvikana ko kandi mukamwumvikana ko murave nawe yuko izo ngorane mujye kuganira ko azifitiye koko ubumenyi ubushobozi hanyuma kandi uko dayivuze afise n'ijunja bishobora gutuma mwebwe mumwumviriza koko ku byo agiye kubahanura bigenze gutyo ndibaza yuko ibiganiro bishobora kugira ari ishuri ryaye cinza
twihweje intambara ziri hirya no hino twoja kuri twovuga no museruko bwa Congo eka muri Ukraine n'ahandi ahandi hose ariko araba makudeta urabona ko hariho nk'ibihugu canke imirwi iba yavuze ati jewe ndabandanya urugamba gushika ubigenda kubigenze hari ivyo ni bimwe bita mu cyongereza win or lose hariho n'abandi babona ko intambara taho ikwiraja ikaba ari imwe byo kureka twese tuburiremo lose lose situation mwavuze kandi ijambo rikomeye ry'ugushyira imbere ineza igihugu nk'ibihugu cyangwa amashyirahamwe cyangwa imirwe ishyira imbere ubwo buryo bwo kurondera kurangiza amatati ari byo lose lose kuriramo abo iyo mirwi y'ibyo bihugu byabise ku mutima ku muzirikaji neza y'abanyagihugu bazo
erega nayivuze muri kano karere muri imyaka 30 iheze harabaye ingorane nyinshi ahubwo zotubije gutuma abarongozi muri kano karere babarongozi mu nzego za politiki babarongozi mu nzego two kwita yuko ariyo bavuga ati ntiduharadira ibanza bya politiki societe civile abarongozi mu mashyirahamwe yigishije mu ry'Imana abarongozi mu by'ubutunzi n'ahandi tutegereje kubigisha buriya iyo hari ingorane iraba igihugu cawe ukayihisha ukamera nk'utayibona canje ukayiha intumbero yindi uriyihenduti nayironkeye inyishu mugabo yangorane ikagumigaruka twarabibonye muri kano karere n'ubu turabibona igihamba rero nuko bwa mbere hoho uri umurongozi ugiye kugira uti ngiye kurondera imishi y'ikibazo icyo kibazo ugitarira neza ukagifata uko kiri ubonye hari ikurengeye ukarondera neza kubimenya gusumbya hanyuma ukagira uti nzogenda kurondera inyishu y'ikibazo uku ibibazo rero muri kano karere ndibaza yuko ari yo nzira twofata ubundi umuntu arashobora gutangara akagira ati mbega koko twanyujijwe na kare tuvuga ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ko hari amashyirahamwe menshi ngaha mu karere yotegereje kubafasha kugira ngo bitore ingorane ni kuki bigo bitera ingorane kandi mbere ayo mashyirahamwe yashyizweho ubwa mbere kugira ngo abicunge atume atangorane ziba cyangwa zibaye naho hari ibiganiro naba nk'ubu hagati y'igihugu cya Congo u Rwanda n'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1976 harashyizwe ishyirahamwe ryitwa ishyirahamwe rihuza ishyirahamwe rirari ry'ubutunzi mu bihugu by'ibiyaga binini CEPGL Communauté Économique des Pays de Gaharake 1976 none iyo iryo shyirahamwe uraryumva ubu kandi hari ingorane zivugwa usanga zirabacare cyane ibyo bihugu bitatu reka hari ishyirahamwe ryabaye alo
duga ku ijambo ndakumva
hari ishyirahamwe ryabaye ryitwa Conférence Internationale sur la Région de Gaharake ugiye kurayo icyarizanye caje kubera ibyabaye muri kano karere bigashika no kuyobya bwoko byasaba abatutsi mu Rwanda no kuzindi no kuyandi mabi yabaye muri kano karere haba mu Burundi haba muri Congo haba hehe ariko ubu turabikoresha ibyo bibazo turabishyira koko uko biri twebwe uko biri tukubaka tutiturodere gisho je harongira ndi turazirengagiza hariho yadi mashira hamwe laba turi muri CEAC la communauté économique des états de l'Afrique centrale ari Congo ari Rwanda ari Burundi turimo laba EAC East African Community ari Rwanda ari Burundi ari Congo turimo bwo gasanga biragoye gutora ingorane
intama binezihe pesa sivese ntanumane
intama binezihari nuko sanga ari inyungu jihisha abantu batavuga neza uko ziri zihisha naye handi iyo mubahutse icyo kwivuga uko kiri nukuri naho mutoronje nyishi ubunonye n'icyeza byose iyo nyishi iraheze kugurura ingere mugeza burondera ibibazo twarayibonye mu twarayibonye mu Burundi wacu bibuka mu gihe umunyamanza ishyira 1993 na 45 tubuze kuganira hari hacapa haba hasi ngo je ngo sinemera kuganira ngo n'imigambwe bita ngo tribaro terroriste genocide rafa ko bwa jambo baterere bashira hamwe gusa kugira ngo banje kora n'uwundi uwundi ngo jewe sidemera kuvugana n'urya ngo n'umukucite ngo ntibishoka mugabo igihe twumwese yumva ko atayinzi atari kuvugana buhoro buhoro haragice bijyaye
yego
bigaca bituma rero inyuma buhoro buhoro mugenda mutura n'inyinshi ku bindi kuri uwo mwatinya kuvuga icyo gihe njyewe ndi basa yuko muri kano karere k'iwacu harimo ibyo gusomora neza bimwe twama tuvuga ufate kuri kahise kabino bihugu maze tukagira tuti none twogira gute twogira gute tukacirengagiza kandi tukibona
ndabona dusakanye gato cyane ngose ariko ntiyashaka ko mutorangiza muri icyo muvuga ku matati ari hagati y'abarundi b'amahanga bamwe bita diaspora mukanye gato cyane ngose uzobuse umunota umwe n'amasegonda 20 amatati yari hagati cyane ukwinubana kwinyirwa y'abarundi iri hanze mu gihugu byo bita diaspora yotorego umuti gute
ndibuka kwa gasore igihe Burundi bwatsindira kuhabuza ina yo kwikukira n'ijambo yavuze ari icyumvu yatanze nuko nyina Burundi bamwe bagifashe kutariko ati muzotumenyera kuze dukora nari diteka atari kubashibisha unujijere anoza et votre satisfaction sera notre fierté yabwira Burundi yabwira ababirige ati mugiye kumenya ko twakuze ko dashobora kwitoganya muzobibona kandi mwabona tubikora neza dazi yuko muzobishima natwe katushimisha aba nabo muri diaspora n'abarundi bavuye mu Burundi baye umukuru w'igihugu
nabona kanya kagiye musozere cyane rwose cyo kibazo
baye umukuru w'igihugu ati bagiye kurodera ubuzima mu Burundi kende waza yuko benshi badashora kurengera
ikibazo preza Sylvestre Ntunganya nibaza ko tuzokigaruka ko ni ikibazo gihambaye ndabona kanya kagiye nashaka ndabashimire cyane rwose ku kanya matoye y'amabanga mwari mufite yari menshi ndashimiye na Cornelius yadufashe mu mbya bw'izuma hamwe na Nadia Taha yadufashe kugiranya ikiganiro mwakoze mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.